the bag. Loko mi filela hi ta vona mi ri sad. Tsakela rirhandzu ra hina ri va deck.
Ni ku rhandza ngopfu mama, mina ni ku rhandza ngopfu.
Yebe tukulu wa Jehovah na Satani n'wana ti n'waku.
Hey, wait a man, I'm gonna go to the king, I'm gonna go to the square, I'm gonna go to the square, I'm gonna go to the square.